Wa Kenya wanafaa kujua difference ya content na nonsense. Kozi ujinga ya hii familia ni nonsense reloaded. Hii kitu natushow tulishaiona before. Ma politicians.